Nyane West Mensini Assembly ni mna wamo pemso pemso no nyame adom se se de wamo etumi enya presiding member wamo kompremie ni so ena adom abo adom so ama omunsa ka bi
Sunyani West Mensi Kupon Assembly no koto abano oru edu mensa no mato abadi amano se presiding member na emano wenyemu eduanai enum aye 45 we enamso ama bankra chipeni oru amati no ben akasa chese akaka krebi na afeno akwewiye meetings anase nshemu bebiro ma assembly no beyen tumu nyada entire assembly no echi no munye jumade emfam peja bono mantevo freya aban abono
presiding member na oyititreni emase ankra krebi wo haubi ewo ebi assembly member bi ho ana dwuma ni bi kura wo assembly ha na wo ha bi wo no ha ye wo PRCC ho na wo de sa ha wo ekodan na batena so ahwe se bebe siesie na aye kama se presiding member wa eni ho a ono ne se otete committee no fre sa ba so ko na bebe chia edwene sa asema baba ni mu se sa presiding member ni wa sa ni mu na ko so nti se presiding member ni assembly dia Ayadea ehagwe pa.
Oru edu mensa presiding member foforo nso kasa hye bochire so beye adwuma pa.
Adwuma eda enim no so. Eso pa. E wose by the end of few weeks no. Ye aye meeting at least miensa. Ya anye kosa na mra no kire. So ahun. Tikwan e befa so e betima nya sa meeting miensa no. Na ebi aye bia ka ho enna sese. E wose okupa ye nyina ya dwene. Ye dwene ho na etimi ye. Committee members ndi on beyo majuma all right. Nti nya ka ne se members no. Ye frɔn on beba ni nyina ya trans ni ya meeting no nti asida wo ho no e koma mu nyina obi bia rada na mebɔ mpa ye no masere nyankopon sɛ obi bia obi adwene mu na members ne so ata machi sɛ ne be ya anamo ye betu bia no e be kwa ma ye nyina sɛ ne tunwane west municipal assembly be fa ne ntoma pa afura